Ndariragumye Petroni niyo mazina y'umukenyezi w'imyaka 65 wo mu gacimbiri karahura umutumba na zone mbirizi komine Gatara mu ntara ya Kayanza bivugwa ko ariko aratotezwa no muguye imbonera kure urongowe n'urongoye iyo zone kuva mu ndwi heze intandaro yako gatotezo nk'uko bivugwa n'isoko ryacu ahi Gatara n'amatata ari hagati y'uwo mukenyezi n'umwe mu babanyi biwe yamwagirije kuba yaramutemeye ibitoke mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ivyo uwo mukenyezi yamirira kure akavuga ahubwo ko bari kubaramuhiga kugira ngo bamusahure dufaranga yakuye mu bitungwa yaheruka kugurisha nk'uko umwe mu babanyi biwe abivuga
kuga kwita ku tariki 2023 umuntu mubanyi bamaraniye nje ubwo toteje arahamwe n'umuyaga kwezi gatatu ndabo umubanyi kora abadahuza amace mu yashyira ngo niwe yabitemye ama yinyisi umufasoni Petronia agurisha akagurube yari afise hagurije mu 3 ngurishije umubanyi abibonye avuga ati amahera nk'iyo yigana wenyine ihe yacagenda kumutwara ku Petroni uwo mufasoni aci ari guka asanga umushinzwe ko nasi hari hari yinyisi Petroni yaca mbonera kuri zimufashe aramukubabuye cyane gose
amaze gukubagugwa nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha uwo mukenyezi ngo yahavuye yitura ubutungane ariko cyatangaje ababanyi biwe akaba ari uko ngo urongoye zone yaciye nyabuna amutaburiza umutahe wo kumufata
nitake mukamba baramuhaye kumfasiyo kumfasiyo bayimuhaye kera itanira shobede zone kubyo baraye bamugiriye uwo munsi n'imbonera kure burya bukeye nawe butunde zone hasharirwa mu Kayanza kubera umutokere bamenye muri zone mbiri samahamanda yo gufata umugore Petroni ndavuga iyo manda ije mbere y'uko iyo tariki ya 14
Muri kino gihe uwo mukenyeza hari mu kinyegero asaba gukingirwa no gutunganirizwa narigi ikibazo ciwe yamaze kugishikiriza ubutungane uruganda rwa RPA rwarondeye Kayoya Terrance arongoye zone mbirizi uwo nawe akaba yavuze ko babesha uwo mukenyezi atakubaguwe Kayoya Terrance aremeza kandi ko hari umutahe urondera uwo mukenyezi yaciye asaba ariko umumenyesha makuru kwishikira aho muri zone mbirizi kugira ngo amuhe amakuru nyayo.